Iminyaka emihlanu lomzila wavalwayo ngenxa wokungasetyenziswa ngoku za kuncedisa kwicandelo lezolimo, imveliso kunye nezothutho kwaye uza kuvelisa namathuba engqesho.
Iteshi phakathi nendawo kula madolobha amakhulu amabili zizovuleka. So kusho ukuthi nabantu abade bengayitholi isitimela before would be able to access it. But most mina exciting of all is that i-agriculture lencane labantu labo mama nobaba abaneyimbuzi eziwu-5, 10 lezo I would be able to hambisa iyimbuzi on this route, on this journey.
Osomashishini baliqhwabele izandla elinyathelo.
Do you see the turnaround time for freight or logistics from Port Elizabeth to get to the port of East London? So which will also reduce costs of commodities, because the longer it takes, you know, for things to get to our harbour, the more expensive it becomes.
Kubiwa kwentambo zombane ngumngeni omkhulu kweli candelo. Nto leyo urhulumente wephondo ebongoze uluntu kuba bohlukane nayo.
Abantu mabangasondeli kumzila kaloliwe, mababhekele, abantu mabangabi ii-cable ezizenza ezi treyini zihambe. Njengoba ezi treyini uzibona ngoku nto azihambi ngamalahle neentontoni, zikonekthwa embaneni. Xa umbane ungakwazi usebenza izawuba khona ingxaki.
Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti.